Eka nsubire ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu kuri yumviriza amakuru ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari na janyu ya Burundi Radio TV ndabahaye mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye na mbereriye kuba twumviriza mwerereye irya nino ku migane y'amakungu ya kure aba twumviriza mwerereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini eka ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu kuri yumviriza amakuru yacu hererenga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine ajya atandukanye mu bisata bitandukanye by'igihugu mwese muhawe kaze muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye Intambara iri kwira moto hagati y'ibihugu bitandukanye co bigihugu cacu c'u Burundi igihugu kibanye c'u Rwanda n'igihugu muri Republika ya Intwaro Rusangi ya Kongo Kongo ishobora none kwibonekeza mu ntambara ikomeye cyane igiye kuduhuza n'igihugu kibanye c'u Rwanda Munyuma z'uko Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo ahejeje kwemezwa yuko abaye umukuru w'igihugu muri ico gihugu munyuma z'amatora yaba kwigenekerezo rya 20 kigara mu mwaka wa 2023 amakuru akomeye cyane ava muri ico gihugu naganuka ku masezerano Perezida Felix Antoine Tshisekedi yahora ashikiriza abanyagihugu muri ico gihugu b'abanyekongo abavugira yuko umunsi yatowe nanone azocaga igitero gikomeye cyane ku gihugu kibanye c'u Rwanda nubwo biruko amakuru akomeye cyane yaje kudushikira na makuru adahumuriza tujya tuze kugarukaho mu buryo bw'idonido bibaye mu nyuma z'uko Perezida Evariste Ndayishimiye mugenzi we wa kadasoka bivanye n'ingingo zikomakomeye n'amasezerano bafata hagati yabo ba perezida babiri bivugwa yuko nanone Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo na nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bagirana amasezerano agira ibikorwa bitandukanye byo gufashanya kwivuna umwazi mbibutse yuko Evariste Ndayishimiye mu majambo yiwe yaheruka gushikiriza yemeje yuko umwasi wiwe umwerudende ari igihugu kibanye c'u Rwanda nubwo biruko umuguhuza ingufu hagati y'ibihugu vyompi biraboneka yuko umwanya ku mwanya bashobora kwisanga na cane cane bagiye mu nzira ariko itarimwo urumuri nkuko amasoko yacu mu giserikare avyemeza Perezida Evariste Ndayishimiye ariko yibonekeza muri iyi ntambara igiye kuduhuza n'ibihugu bibanyi biraboneka yuko nubwo biruko ingabo za RDF igisirikare cy'u Rwanda citeguriye ibi byose mu ijambo rikomeye cyane mukuru w'igihugu kibanyi yaheruka gushikiriza yaramenyesheje yuko adatewe ubwoba kandi avuga yuko uwushaka amahoro ategura intambara Vyari mu ijambo rikomeye cyane kandi ryumvikana abatari bakeye baciye bakuka umutima abateguye intambara n'abandi batandukanye abantu igihugu cyacu c'u Burundi bamenyesha yuko Evariste Ndayishimiye atarakwiye kwibonekeza muri iyi ntambara bivanye nuko tubona yuko atanyungu n'imwe dufise muri iyi ntambara iriko irabera muri Republika ya Intwaro Rusangi ya Kongo na cyane cyane nk'uko bishikirizwa na bamwe bamwe mu basirikari bacu bari muri Republika ya Intwaro Rusangi ya Kongo kugwana urugamba rutari rwabo amakuru dufise munyemere tuze kuyagaruka ko mu buryo bw'idonido Ibigwanisho vya muzinga ibifaru bitandukanye indege za gisirikare zitegeje igisagara ca Bujumbura amakuru akomeye cyane nuko umugwa mukuru wa Gitega uri mu kaga gakomeye cyane mu nyuma z'uko umugwi w'inyeshamba Red Tabara ku munsi wejo humvikanye amakuru yuko ingabo zawo zatanguye nanone kwinjira mu gisagara ca Gitega ese koko ayo makuru yoba ari ayukuri Bibutse yuko agataho Perezida Evariste Ndayishimiye yaheruka kwagereza igihugu kibanye c'u Rwanda kuba co bagiterera umugure gitabara mbibutse yuko igihugu c'u Buganda naco nyene gejeje kwinjira muri iyi ntambara igisirikare c'u Buganda gitangaza yuko Evariste Ndayishimiye n'umukuru w'igihugu ca Kongo Perezida Felix Antoine Tshisekedi nanone badakwiye kwibonekeza muri ibikorwa bitandukanye Habonetse imishamirano mu minsi yaheze ivuga yuko ingabo z'Ubuganda ziriko zirafashanya n'umwari wa M23 witwaje ibigwanisho muri Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo gusa biboneka vyo biboneka yuko M23 ifise ingufu kandi ifise ico iriko iragwanira bikamenyeshwa n'abamwe bamwe mu basirikari bacu bahanganye n'uyo muhari wa M23 aho bafashanya n'igisirikare ca FDLR kigwanya leta y'u Rwanda bagafashanya n'insoresore bita wazare ndo n'igisirikare ca FARDC amakuru dufise na amakuru ateye ubwoba ese koko nize nyungu tuzoronka muri intambara tudatahura Evariste Ndayishimiye ariko arahatigwa n'abatari bakeye gutanga imihoho biraboneka yuko biboneka yuko ibiganiro vyoca bibandanye mu nyuma zuko Evariste Ndayishimiye yo baciye atanga imiho ariko nanone kuko bishikirizwa n'abashinga ntaye bakomaka kumenga mu gihugu cy'u Burundi bamenyesha yuko igihugu cacu giyejeje gusambuka mu nyuma zuko Evariste Ndayishimiye ariko arafata ingingo ikomeye cyane mu nama nshinga mateka na nkengu za mateka atanama ifashwe kandi atamyanzuro ibandanije muze kunyemera tugaruke kuri aya makuru akomeye cyane twabateguriye mbahaye kaze cuti munywanyi wacu kure yumviriza amakuru yacu werereye irya nino ku migane y'amakungu ya kure abatwumviriza mwerereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini ekandagwe kaze cuti munywanyi wacu kure yumviriza amakuru yacu ringa mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine ajya atandukanye ubisata bitandukanye vy'igihugu mwese muhawe kaze abari ngaho ku mugomo mukuru wa politiki Gitega aberereye irya nino mu gisagara c'u Budandaje Bujumbura muhawe kaze muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye Reka rero nsubirenda gukengurikiye cyane inshuti munywanyi kuri waje gupyona ijambo sabone kubatarabikora akaniko karyonda gusaba muri kimosi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracabona rakazujyana nyine pyonde ko hama tuje turabana makuru y'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV ndabibutse yuko ayera makuru avugwa mu bisata bitandukanye gisata cha politiki umutekano n'agataka kazi na muntu mukatorizwa n'umugwa amenyesha makuru muhing akorera nga mu gihugu cy'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini Gushika ubu amakuru akomeye cyane tugira tubashitse ko ni amakuru tugira ngo dutangurire ku ntambara ikomeye cyane igiye kwibonekeza muri Afrika y'ubuseruko muri Repubulika ya Intwaro rusangiye ya Kongo hagiye kuba nanone amatongo bivanye nuko ibihugu byose bigiye gutanguza intambara ikomeye cyane kandi kazabera mu bihugu biriko birasotora ibindi bihugu bibanye amakuru dufise aremeza yuko Evariste Ndayishimiye yaje kwemerera mugenzi we w'igihugu cha Congo Felix Antoine Tshisekedi mu bubonano baheruka kugirana Bibutse yuko iyo hataba Evariste Ndayishimiye amatora muri Repubulika ya Intwaro rusangiye ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi ntiyari kubandanya kwihagira ikindi kiringo nanone biboneka yuko Moise Katumbi ari we nyene yasumwe amajwi biboneka yuko ari we nyene yari kubandanya arongora Ivyo rero tukabikura mu vyegeranyo vyo muri ico gihugu ca Congo aho bimenyesha yuko Felix Antoine Tshisekedi amatora yabaye ku igenekerezo rya 20 yabayemwo ubusuma bukomeye cyane kandi buteye ubwoba bakagiriza igisirikare cacu na president Evariste Ndayishimiye kuba yarohereje akarungika abahinga mu vyerekeranye no gusuma amatora Biraboneka yuko umutekano wa President Felix Antoine Tshisekedi ucungerewe n'igisirikare cacu c'u Burundi nubwo biruko bamwe mu basirikare ntibanezerijwe n'iyo ngingo ikomeye cyane yafatwa na President Evariste Ndayishimiye biboneka yuko inkuru mbi cyane yoba ejeje kudushikira mbere yuko dutangurira kuri ayo makuru munyemerera makuru yacu tuyatangurire kandi dutubive imuzi mu nyuma zuko ibijanye na Evariste Ndayishimiye bejeje kubandanya kandi biyangara Hagati y'igihugu cacu c'u Burundi n'igihugu kibanye c'u Rwanda injyane ni zose umwakenya ku mwanya harashobora kuba ikintu gikomeye cyane icuka c'intambara kiriko kiramote icuka ca coup d'etat casubiye ku moto abahatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 wabayejeje gufata ingingo ikomeye cyane yo gukura ko perezida Evariste Ndayishimiye nubwo biruko perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Congo ayejeje kwemezwa nka perezida Wicho gihugu biraboneka yuko umutekano wacu giye guca ukomera cyane reka tubanze dutangurire kuri ivyegeranyo bikomeye cyane mbibutse yuko Repubulika ya Intwaro rusangiye ya Kongo ishobora kongera kuba nanone isibaniro ry'ingabo z'amakungu bivugwa yuko rero n'imitwe yitwaje ibigwandisho ikorera naco cyane muri ico gihugu biravugwa yuko rero umuryango wa Afrika SADC bivugwa yuko rero wohereje ingabo zo gufasha iki gihugu n'izo Burundi guhangana n'imigwi yitwaje ibigwanisho nk'umugwi wa M23 biboneka yuko rero ari umutwe umaze kugaragaza ko ufise imiyoborere ihamye kandi n'imbaraga zikomeye cyane mbibutse yuko umuryango w'abibumvye utabura nanone guhamya ko ari nk'igisirikare c'igihugu ciyubatse kandi ni mu gihe nk'uko iyo mitwe yitwaje ibigwanisho na cane cane wabigaragaje ko nanone wafata mu kanye gato nka kuguvuhumvya ibice bitandukanye nk'intara ya Kivu y'uburaruko amakuru akomeye cyane dufise na makuru ateye ubwoba Tugarutse gatoyi tubona yuko M23 iri mu bice bitandukanye yafashe guhera mu mpera z'umwaka w'2021 kandi kagaragaza nk'uko bisanzwe yiteguye guhangana n'uwari we wese yo yisotora, igasobanura ko imbaraga zose Perezida Felix Antoine Tshisekedi n'uwo bafashanya Perezida Evariste Ndayishimiye yo kwiyambaza zitababuzana cyane cyane gutsindwa mu gihe rero yoba ahisemwo intambara. Evariste Ndayishimiye yahabajijwe ku bibazo bitandukanye bijanye no kurungika abasirikare kugwanya umwari wa M23, asigura yuko bivugwe yuko umugurire ditabara abasirikare bawo bahungiye mu mwari wa M23. Ese koko vyoba ari ukuri? Ukuri guhari ni ukuri guteye ubwoba tujya tuze gusigura muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye. Nizere ko waje gupyonda ijambo Sabone. Vyamaze kwemezwa ko igisirikare ca RDC n'igisirikare cu Burundi n'igisirikare ca Afrika y'Epfo ica Tanzania Malawi ivyo muri SADC usivye u Burundi bigiye kwifatanya na cane cane guhangana na M23. Igisirikare cacu cu Burundi mu nyuma z'uko gisanzwe kigwanya umuhari wa M23 nk'uko bigaragazwa n'abasirikare bacu bari muri Republika ya Intwaro Rusangi ya Kongo, intambara na cane cane ishobora kugira isura nk'iya kabiri ya Kongo yabaye muri ico gihugu kuva mu mwaka w'1998 kugeza mu mwaka w'2023. SADC zoba na cane cane ihagarariwe n'ingabo zibarigwa mu 700 na cane cane ziyoboye na Major General Manuabis Dacopo wo muri Afrika y'Epfo zikazamara muri RDC amezi ashikana none 12. Amakuru akomeye cyane ashobora no kongererwa mu nyuma z'uko intego nyamukuru iyo muryango wihaye zizoba na none zitagezwe ko zose. Iyi ntambara yatanguye inyuma y'umwaka umwe na Laurent Désiré Kabila na none wari umuyobozi w'umutwe witwaje ibigwanisho wa FDLR mu nyuma z'uko ashatse ubutegetsi kandi aca bufata. Ni ingaruka zikomeye cyane kuba yari yatangiye kwirukana abasirikare n'abanyepolitiki batandukanye bakomoka mu gihugu kibanye cy'u Rwanda no mu gihugu cy'u Buganda bari baramufashije gukura Mobutu Sese Seko ku butegetsi. Amakuru akomeye cyane yejeje kurushikana amakuru ateye ubwoba, ariko turabandanya tubashikiriza idyo n'idyo kuri ibi vyose biriko vyama bigiye gutangura kandi bigiye kwibonekeza nga mu gihugu cy'u Burundi. Mbibutse yuko urashobora nanone kumviriza ibigano vyacu ubandanya kandi ubikurikiranira kuri imbonesha kuri yacu mu gihe waje gupyonda ijambo Sabone. Kabila yirukanye abanyarwanda n'abanyabuganda ni mu nyuma z'uko yitwaza ko bashobora gufata ico gice na cane cane ku ruhande, bikavugwa yuko rero ariyo mvo yaciye afata iyo ngingo ikomeye cane. N'urwango rukomeye cane rwatutumvye mu buryo butunguranye igihutihuti nk'uko keretse n'abatamuzi. Ntawashobora kubona ko iyo mutegetsi yafata ico cyemezo gikomeye cane kandi gikarishe. Umwari witwaje ibigwanisho mu ntwaro nanone wa RC de Goma wayoborwaga na Dr. Emile Irunga Kalambo watangiruje na cane cane urugamba rwo kugwanya ubutegetsi bwa Laurent Kabila bwari bushigikiye interahamwe zashoboraga na cane cane kandi zigahohotera abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi no kuva mu buhungiro nanone bwa RDC zigafata ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Vyashikirijwe na cane cane na MRC ya Jean-Pierre Bemba. Gatano ibice 4. Gusa kaminuza ya Simon Fraser muri raporo yitwa Human Security Report Project nanone vyaravuzwe yuko ndetse n'ibindi bigo bitandukanye bikorera ubushakashatsi by'ubuhinga ngurukana bumenyi butandukanye vyarabivuguruje. Yamagaje na cane cane iyo hifashishwa uburyo bwiza bwa siyanse na cane cane bwo kwifashisha mu gukora ubushakashatsi n'imibare itandukanye itagomba kurenga imiliyoni 3. Ibihugu vyinshi vya SADC nanone vyifashe nanone. Biravugwa yuko rero SADC igizwe n'ibihumbi bishika 16 ariko bitatu nivyo vyemeje kuja gufasha ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Congo kugwanya umutwe witwaje ibigwanisho wa M23 ukorera nanone muri ico gihugu muri Republika iharanira intwaro rusangi ya Congo. Kohereza izi ngabo ni mu butumwa bushingiye na cane cane ku cemezo abakuru b'ibihugu vya SADC nanone bafata mu mwaka w'2023 ariko nanone hakagaragaramwo ibintu bikomeye cyane no kwica amatwi kuko imiryango irimo nanone abaloni irimo umuryango w'abibumbye yamenyesheje yuko impande zihanganye ko ibiganiro byo byo nyene ari byo bishobora guhagarika iyi ntambara iriko irahuza FRDC na M23 biboneka yuko FRDC umwanya ku mwanya icitsindwe na niyo mu president Felix Antoine Tshisekedi yifashishije abahinga mu vyerekeranye no kugwanya nubwo bagaragaza umubabaro yuko bataronzwa ibigwanisho bikwiye mu nyuma zo kubagaragaza yuko n'ingabo za Kongo zitabandanye amabanga kandi zikatabandanya kugwanya umwasi ari we nyene M23 mbibutse yuko abahinga bavanga mu gihugu cacu Burundi bamenyesha yuko bariko nanone barapfa umwe bivanye nuko bataronzwa ivyo bakeneye basavye president Felix Antoine Tshisekedi na nyicubairo Evariste Ndayishimiye kugera ico bakoze kubijanye n'uru rugamba bamenyesha yuko kuba ko mu buzima bubi cane bituma M23 bandanye itera imbere umuryango wa Afrika nanone EAC nanone waragaragaje ko RDC ku buryo bwo bwo nyene wohagarika iyi ntambara ari ibiganiro byo cabishigwa imbere ariko Felix Antoine Tshisekedi we ico ariko warashira imbere ni intambara vyatumye ubutegetsi bw'iki gihugu nanone burakazwa nuko ingabo z'uyo muryango nanone zoherejwe muri Kivu bivugwa yuko rero zanze kugwanya umari wa M23 zirukana nanone muri Kigali mu mwaka w'2023 hari nanone ubwoba bw'uko nanone ivyo bihugu vya karere k'igihugu c'u Rwanda n'igihugu c'u Burundi bishobora kwisanga muri iyi ntambara ikomeye cyane bikiyongera kuri Afrika y'Epfo Tanzania Malawi nanone bigahangana mu nyuma z'uko bihagarariye SADC izi impungenge zikomeye cyane kandi nk'uko bigaragaza umubabaro zagaragajwe n'intumwa nkuru y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye muri RDS Bintu Kate mu kiyago yashikirije mbere y'abamenyesha makuru yamenyesheje yuko igihugu cyacu cy'u Burundi igihugu kibanye cy'u Rwanda bishobora kugira ibiganiro hagati yavyo kugira ngo iyi ntambara ntice itangure mbibutse yuko Bintu Kate muri Kigali mu mwaka w'2023 mu gusozera uyo mwaka ubwo nanone yari imbere y'akanama kaoni yashinzwe umutekano hagati kandi yagize ati icuka n'icibi hagati ya RDC u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi warushijeho kwiyongera ibintu byongera biba ivyago na cyane cyane kuguhangana kw'igisirikare ndetse hakaba no kwinjira mwo kw'igihugu cacu cy'u Burundi iyi ntambara ishobora kuba iyi nanone iyi ngabo zitari zikeye ni mu nyuma z'uko ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro mu muryango nanone muri RDC Monisco nazo nyene zaratashe kuko ubutegetsi bwa President Felix Antoine Tshisekedi bwafashe icyemezo gikomeye cyane cyo kuzisezerera mu ntangiriro z'uyu mwaka w'2024 ubuzinenga yuko umusaruro ari muke vyatanze uwo mwimbu bivuga yuko rero ari mukeyi biboneka yuko nanone izo ngabo atacu zitari zakoze mu nyuma z'uko zozo ico zishira imbere ari ugwaranira amahoro aho gutanguza intambara ku mari wa M23 ni mu butumwa bugiye nanone bushigikira iherekezo na cyane cyane iherezo rya nyuma y'imyaka M23 ifashe ingingo ikomeye cyane na cyane cyane yo guharanira agateka kayo mbibutse yuko nubwo biruko amakuru akomeye cyaneje kudushikira ntawe muri za na gatoya bica vyumvikana yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yibonekeje muri ivyo bikorwa bitandukanye vyo gutanguza intambara ku gihugu kibanye cy'u Rwanda na cyane cyane ko atomora yuko ico gihugu ari umwasi umwirudende dufise nga mu Burundi abanyepolitiki batari bake biyamirije ngendo ikomeye cyane ya Perezida Evariste Ndayishimiye abashinga ntaye bakomakomeye biyamirije ngendo abaje nama abahanuzi bahanurira igihugu cyacu cy'u Burundi bakamenyesha yuko bidakwiye uruhagarara hagati y'igihugu cyacu cy'u Burundi uruhagarara hagati y'igihugu cyacu cy'u Burundi n'igihugu kibanye cy'u Rwanda igihugu cy'u Bugande kihanangiriza kandi kikarahira kikarengwa yuko kitazobandanye kwihanganira ibikorwa bitandukanye vya Perezida Evariste Ndayishimiye ese Ubugande butama buvugwa muri iyi ntambara muri RDC bwa buhagarukiye gute iyi ngingo ikomeye cyane iyo kuva mu gacerere bukabwira Perezida Felix Antoine Tshisekedi na nyine cyubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ku ngingo ikomeye cyane yafata yo kurungika abasirikare no guteguza intambara ku gihugu kibanye cy'u Rwanda mu kwitoza Perezida Felix Antoine Tshisekedi yavuze yuko umwanzi umwe rudende umunsi umwe azogaba igitero gikomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Ivyo yabishikirije ubwo nyene yari aho bitana cyane cyane Bukavu. Perezida Felix Antoine Tshisekedi mu bisata bitandukanye vyo muri ico gihugu yamashikiriza yuko agiye guteguza inama nshingamateka na nkenguzamateka akarekurirwa kugaba ico gitero. Avuga yuko afise ibiko binini binini vya muzinga. Dufatiye kuri iyo ngingo, Perezida Felix Antoine Tshisekedi umunywanyi akomeye cyane wa nyene cubere General Major Evariste Ndayishimiye biraboneka yuko ibintu vya bigiye kuyangara umwanya ku mwanya. Tuze gusubira tubaha idonido kuri ayo makuru ari twabateguri. Evariste Ndayishimiye yihanangirijwe n'abatari bakeji bavuga yuko iyo ngendo atari yo ikwiye gufutwa. Umukuru w'igihugu nyene cubare General Major Evariste Ndayishimiye mu nyuma zuko hategekanywa amatora. Ko bahatanguye gukwiragizwa ibihuha hagatwiragizwa amakuru ateye ubwoba bivugwa yuko rero ho bari umugambo ukomeye cyane wo kwica amatora ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Hari amakuru ava muri service Doranzo nyuma yemeza yuko Evariste Ndayishimiye afise ubwoba n'igishika kumva zuko abagerageje gutembagaza ubutegetsi bw'umwaka w'2015 ubwo habonekaga uruhagaranga mu gihugu cacu Burundi bwo basubiye gufata iyo ngingo ikomeye cyane yuko umwanya ku mwanya bashobora kwishikira ku kirimba cy'umukuru w'igihugu muri intare rushatse bakamenyesha Evariste Ndayishimiye guhindura ingendo iyo kwibonekeza mu ntambara kuko niyo ariko aragwana ari intambara itoroshe. Evariste Ndayishimiye ni gakeyi atasabwe n'abatari bake bivugwa yuko rero bahora bamusaba yuko akura abasirikare biwe muri Repubulika ya Intwaro Rusangi ya Kongo. Dufatiye ku makuru akomeye cyane ava mu butasi bw'Uganda amenyesha yuko nanone umari wa M23 bivugwa yuko ufise ico uriko uragwanira. Ayo makuru ava mu butasi bw'Uganda amenyesha yuko Perezida Felix Antoine Tshisekedi ubwo yongerejwe ikiringo akaba agiye kubandanya kurongora Repubulika ya Intwaro Rusangi ya Kongo akarere kose kagiye kwibonekeza mu ntambara. Igihugu cy'u Rwanda kimenyesha yuko ibi byose kidatewe ubwoba kuko igihugu cy'u Rwanda cyaheruka kubishikiriza. Uganda imenyesha yuko umunsi yagwana muri Repubulika ya Intwaro Rusangi ya Kongo yishikiye Kinshasa mu masaha atari make. Na cyane cyane biboneka yuko umwanya yo bitanguye guterera umugwi nyeshamba M23 yoca ifata ingingo ikomeye cyane yo kugaba ibitero kaminuza kandi bitazosiga amahoro leta ya Gitega. Mbaye ikaze mu yandi makuru akomeye cyane kandi ndabahagiye mwiriwe cyangwa mwaramutse inshuti banywanyi twabanye muri aya makuru twababwiraga. Njyewe yabagezagaho mbaye ikaze mu yandi makuru akomeye.